Wewe kiti toa wewe, toa kiti. Toa kiti yasema. Thank you.